Abahlali kumasipala iKoukama bathi intswelangqesho iyagquba kwingingqi yabo kangangokuba uninzi lufolela into etyiwayo kwisoup kitchen ekwingingqi yabo. Uluntu lwalengingqi lukwathwaxwa bubukrlemnqa kanti nokusetyenziswa kweziyobisi yingxaki emandla. Umphathiswa wophuhliso loluntu eMpuma Koloni usemisikandi yokunikezela ngezixhobo zekhitshi kokopoletyeni oqhuba isoup kitchen kule ngingqi. Kanti apha estudio sinesithethi somphathiswa wophuhliso loluntu ubusi Jemsana Mantashe uza kusinabisela ngeli phulo. Busi, masikwamkele, isebe lakho ligxekwa kakhulu ngokukhuthaza uluntu ngoba luxhomekeke kurhulumente kodwa ngoku siyabona into yobanangaba kuyonikezelwa ngezixhobo kwiphulo lesoup kitchen ukuze abantu bakwazi ufumana into esiwa phantsi kwempumlo. Ingaba ke ngoku oku akhuthazi uluntu ekubeni uba luxhomekeke nangakumbi kurhulumente?
Eyona nto umphathiswa ayikhuthazayo lisa kukuba abahlali ngokwabo baphakame bazenzele ngokwabo. Yiyo loo nto eyonikezela ngezi zixhobo zokupheka kulo kopoletyeni ngoba ngukopoletyeni onceda i-community aphaya nethwaxwa yindlala. Kodwa ngapha koko sifuna ukubona i-situation apho sikwaziyo ukuba abantu babe nokopoletyeni abazawukwazi ukuthengisa babeke into etafileni. Sikwathi okopoletyeni ayonto yoomama nje qha. Sikhuthaza ulutsha ukuba lize nee-ideas ezinokwazi ukudala amathuba omsebenzi ngoba kuyabonakala imo yoqoqosho ayizokutshintsha ngoku ithi loo nto leyo. Sidinga nawuphi na umntu ozangaphambili athi nantsi into endinoyenza mna. Silisebe ke sibekele bucala imali ngange-3 million ukufanda okopoletyeni kulo nyaka mali nje uwodwa kodwa sisebenzisana namanye amasebe u-public works uqinisekisa uba abo sikwazi ukubaqesha siyakwazi ukubaqesha bakwazi ukuba nento abayibekayo etafileni.
Mhle kakhulu ubusa umsebenzini wenzayo. Ikhona le ngxaki evakalayo yokusetyenziswa kweziyobisi. Ngabe urhulumente uzama kangangokuba enze njani ukuqubisana nalo mba?
Siqinisana ngakumbi amaphulo ethu e-substance prevention awarenesses kwiphondo lonke sisebenzisana no-liquor board ukuqinisekisa into yokubana siyabaxhobisa abantu ngobungozi bokuba kusetyenziswe utywala abantwana beselula ingakumbi kule ngingqi kuyo umphathiswa sithetha nje. Sikwafuna ke noba abahlali kuyo yonke into esiyenzayo basebenzisa nathi ngoba ngabo abayaziyo ukuba kuthengiselwa abantwana abanangaphi kwiindawo apho kuthengiswa khona. Ukuba ngaba sonke siluluntu sisebenzisana norhulumente siyakwazi ukubambisana siqinisekile ingxaki yokusetyenziswa nokuxhatshazwa kotywala sizawukwazi into yokubana sibe kanti siyayinqoba through awareness campaigns zethu also ne-prevention campaigns esiziqhubayo kwiphondo nje lilonke.
Busi, masibulele sibambe ngazo zosibini.